Nā te nui o te heke o te ua I ngā wiki tata nei, kua toko ake te mā harahara I te hunga e noho tata ana ki ngā roto o te arawa. Ki te pēnei tonu te huarere, kā raru nui rātou I te pikinga ake o te upoko o te wai o ngā roto me te wai puketanga o te whenua. He paparehia me etahi wāhanga o te taone I wai puketia I ngā rā tata nei o tira I ngā wiki tata nei. Ā, ko te wehi ia, kei kino ke atu. A nei rā a te Okiwa McLean.
He papa tāngkaro kua horo ki te parata. Mā harahara kau ana te hapori whānui.
Just keeps rising. Just keeps going up.
Koe nei te hua o te haumaranga I karawhiu I ngā rohenga o ngā roto moana o te Rotorua.
I was here about a week ago and our deck wasn't under. Come back today and it's pretty high.
Nō te rā nei tōia maia I te kerawene nei ki uta. Hei tā e nei kua roa e noho ana ki te takiwā nei he ngoikore te rautaki whakahaumaru I te hapori a te kaunihera. He wehi ana kei korepe a rātau e waimaria I nā tū anō ai. He āwha.
Yesterday there was a walkway floating out there from the walkway around the corner and yeah, God knows where it's coming from.
Ko te kaunihera arohe o te moana atoe me te tarati o ngā roto moana o te arawa ngā kai whakahaere I ngā roto moana. Ahakoa ngā ngaru whakapuke o te wā ko te kimi te waika naetanga, te mahinga nui.
This year it just keeps rising and sadly, yeah, not much time.
He tahi I tōna papa whenua te mahi hārea ke nei me te mana ko ka ora ka e ngarua mai ā koa ke nei. Te Okiwa McLean, te kariri.